If you accept the definition that a word is some letters surrounded by a gap, then knop it. And
taumata whakatangi hanga kō wai wai o tamatea turi pūkā ka piki maunga horonuku pō kai whenua ki tana tahu.
Are all words.